kwenza mawuthole endaweni yasebabanama esigodini sasentinini ngidabuka-ke ebilbon lapha inkaba yami khona. Bafowethu besicela i-support kakhulu, siyiqembu elisha elifikayo emculweni, amathole amahle bayawazi-ke abanye, kodwa nje-ke besicela ukuthi niseseke kakhulu kuleli qembu. Besicela bafowethu uxhaso lwenu yini nje nonke, asikhethe bala la muntu. Amathole amahle azophuma nje maduze, imininingwane yakhona izovela lapho ngaphambili. Isihloko sithi bayehla. Bafowethu ngaba ngisabenza ubulungiso mangabomi kubafowethu abalekelele kakhulu ukuthi size sifike manje, okuwuhlabekisa ukwasikhakhana kanye nomlamulo ukwasibiza. Bafowethu akukho okuningi engingakusho, okuningi sikusele ngakunina, sesikwenzile sikwenzile, sicela i-support kakhulu. I-CD izotholakala mhlaka 24 September. Yonke nje imininingwane uma ufisa ukuxhumana nathi izovela lapho ngaphambili, eyamathola amahle, isihloko sithi bayehla. Kunenkinga-ke lapho ikuyenzeka, uthole ukuthi owumuntu uthole ukuthi ugcine sekhuluma izinto ey'ningi, uthole ubhizi nje wehle uyenyuka, mhlampe ukhuluma nanezinto yabo anganaso isiqiniseko sabo. So kwehla nje kwenyuka nje yabo ilele nje lapho, kodwa-ke asisho mhlawumbe ukuthi esikubeka kabi, kodwa nje mhlawumbe nawe uzungayibheka ukuthi nje kukhona, uthole ukuthi umuntu nje hheyi waze wehla kwenyuka lo muntu phela, inkinga yageni ebhizi nale nto obona kahle ukuthi hhayi ayimuzi naphambili nale nto ayiphushwayo. Kodwa-ke angeke ngisho-ke okuningi-ke lapho-ke, okuningi kulele ngomeni ukuthi kwenzakalani. Amathole amahle alidwa abantu ababili, okumzamo lokhulumayo wakasithole khona la e-Bilbom. Nginokuyihlaba newele lami-ke esesidonse nalesikhathi eside. Lona leli nilibona lapha eduze kwamjabulani owantombela khona lapha phansi kwentaba laliqala khona ithunzi. Impela hayi kohlwe mina impela.
Ngizothanda ukubingelela kubo bonke abathandi bomculo bamasikandi bebonkana. Lo obingelelayo uJabulani kaNtombela endaweni yasebabanango esigodini sase-Bilbom. Besizocela-ke bafowethu ukuthi ngomhlaka 24 mayiphuma i-albhamu bonke abantu beyilindele, bese beyaseseka kakhulu, iyathengwa i-albhamu. Laphana kwi-albhamu impela siphethe eyishisayo ikakhulukazi kodwa ke nomsebenzi asizenzeli thina senzela kodwa nina laphana kwi-albhamu uyayithola iy'ngoma zomsizo lapho khona khona ukuthi ubhule isihlangu sakho sisonkana uyathola laphana ku-track 5 lapho ekuthiwa khona iyodibana lapho uyokhona ukuthi usibhule isihlangu sakho ubheke ngasezansi impela ukucinga insizo eyizwayo uyathola lapha ku-track 4 ingoma ekhuluma kakhulu ngezothando nezokulahlekelwa othandweni uphinde uyithole ingoma ephusha impilo ngempilo ukuthi impilo yakho kahle kahle imi kanjani wena osuke uzazi ukuthi impilo yakho idonsa kanjani lapha ku-track 11 track 7 uyayithola leyo ngoma leyo uphinde uyithole na-track 8 ngithi nje kenina asiyilutho ngaphandle kwenu kodwa besizocela ukuthi nisaseke kakhulu bathandi bomculo kamasikandi ngingeke ngize ngiyibale zonke eyikhona kwi-albhamu ngenxa yesikhathi kodwa ngiyanethembisa kulezi eyikhona ukuthi hhayi ziyashisa zizonke ngithi nje kinina ngizothanda ukuthi salute ngithi ngiyabonga. Don't lose my name, it's go a sample. It's go a sample.